Good morning, good morning, good morning. Ngithivuka ugeze ube muhle ubangene. Ubangene. Uyazave kumnandi, kubalula ukuthi uma umuntu umane nje ugqoke leso smile. You know that smile, that genuine smile leso sihle esingabizi ngisho iscent. Ngoba hey, lo mhlaba siphila kuona unezi nkinga ezisibangela i-depression, ezisibangela i-stress. Sigcina sikhohle ukuthi kufanele sibonge uNkulunkulu. Sibonge usuka siphelona. Sibonge nanokuthi sinezindlu la silala sivuke khona. Sibonge ukuthi sinalo kudla. Sibonge nanokuthi sinabantu abasithandayo.